Jina langa ndi ne Joseph Nyalugwe. Ndi zaka 25. Padakali pano ndi kugwira ntchito ndi ne mlangizi wa za umoyo ndi magwira ntchito ku Blantyre City Council.
Pafupifupi siku nalililose posatengera kuti kaya ndipita ndira ku ntchito kapena chani ayi ndi mazuka 5 o'clock. Ndipo ndikazuka 5 o'clock ije ndi mapemphera. Ngati mlangizi wa za umoyo Sabata langa limakhala motere chonchi kuti ndimakagwira ntchito pakachipatala pamene ndimakhala ndikuonana ndi azimayi amene amabwera ndi anawo ku skelo kukweza ana skelo kuona mabuku awo skelo yawo ikuyenda bwanji komanonso ngati munthu wa mamuna eti ya kusogolo kunditu ndikuganiza kuti ndizakhale pa banja langa lokhazikika bwino mwino chifukwa choti ndikuzuwa kuti Amene ndizakhale naye ngati mkazi wangayo azandithandiziraso kumbali ina kuti mwina ndizatheso kukwanirisa bwino masomphenyanga amene ndikuaganizira kuti ndizakwanisa kusogola.
Chibwenzi changa zina lake ndi Martha Makwinja. Martha Makwinja meneyi chaka chino ikamafika mwezi ya September akhala kukwanisa zaka 20. Kwenikweni koyambirira kumene ndina kumana ndi Martha kunali kumbayani ndaime niyo ni magwira ntchito ndinali nkati mwa ntchito ndithu nimene ndinali mu January chakachata cha 2010
apo kuti ndisayankhule kuti timaonana pafupafupi chifukwa Martha ndi sikano kuti adakali pa school
mpa Martha chimene ndimakonda kwambiri ndi mene amandisamalirira Mwina ndikakhala kuti ndamuza kuti sindikupeza bwino ndagona pansi.
Kwa ine ndimamuganiza kuti iye amazoni mamukonda ifeyo chibwezi yathu ndiya serious. Panopa ndikasikira. Tifuna tengane tipite kwawo. Endiso iyeyo kwathama muziwo.
Kukaizisa chinali choyambirira kuti choti chipereke mhamvu pawiri wathu. Pa ubwenzi wathu ine ndi Martha timakambirana ndi mumasuka ndipo sati timangokambira na mumasuka pankhani zogona nazoka ngakhale pankhani zinazo
nthawi yoyambirira kukamba za ndulidwe ndi choo chomwe ndinamuuza chinali choa nangofotokozera kuti ngati maubwino ake okuti munthu akapanga choncho amakhala wotani ndeye atamva za maubwino ake nayeso anawonjezera kuso zimene amadziwa Udai nene mangumva kumantha makamba mwa kuti ndina muzoto wachabwino ndina zamufuse wakwitizana nazo ndozoti ndina zuri munthu wangu yanga kuti nomwina mwageno ango ndisangalata koma mutima mwakisana chikonzekere ineyo pandulidwa wamuno amene wo maubwino amene ndinamvapo analawira amene ndachulawa amene ndinaona kuti ndothandiza yoyamba imene ndimakamba kuti osatenga matenda Ya juu ili mene ili ya yukuri mamuna mene wapanga zandu lidwe Sanga mkazu waki, sanga dole kansi ya mshibili kiyo
Ndokula nila nino sesh kumuzibuwa mwa banja la soko Tu kumbukira nkani umwe tina gwiri zana kuzale mbesa pake, sito nchi? Tazale mbesa nkani anchi? Ya ndulidwe, ndulidwe, wa abama, wa ujibata, wali ndulidwe ambili mbili ya chipembezo, kapena muna jikalidwe, wa ndulidwe u, wa ujibata. Ndeza mbili, tika mbila na za ndulidwe wakuti, wa ujibata. Sejonji, maso gani, mafuso anu, azatandiza wina aliese, mlongwe, Kumaso ndika mkandipa tafuso, ndiku ya nkani, ndi esesa uwe yanka mwoti ya nkoja idani, uwa nitsime. Ndo usajira manyazi kufusa mafuso kata. Tampane? Tika ti nulidwe, umeni mabulira uoji kata. Ndi kuti tukunena, tegeze kuti, ini toko zera jaba, mwet? Yes? ndulidwe umene timadula kuchipatala ntikuchotsa aka si yokozera chimakhala ndi kati kangala ndiwo eh ndeti kudula chikopa chakunja timati foski ne timati eh chikopa chakunja tikudula kuchokera mungala ndi muje chichosa yose chepita kuti si tikudula kungo apa poko kungo tsangula ya ngati mene muna machitira acha tedzo kapena zina zimachitika kumuzi ye koma ife tikuchotsa chose nde timati meo medical circumcision yakuchipatala ndi imeneyo pamvanet zili ngati ndati ndikuoneseni chithunzi chithunzi ichi akumenya frikiko et kuma akumenya frikikiyo adatenga kandi ndi HIV uyet ma defender ali mba ABC wina ndi abstinence wina ndi wokhulupirikayo wina ndi kondomu uyu ali kukagolo ndi male circumcision chikutanthawa zakuti tikugwiritsa ntchito male circumcision osati payo khayayi koma kuphatikizaponso njira zina et zomene tikuziziwa kale zilipo kale zopewera kachirombo ka HIV limodzi si mulingo wonse yayi ndi pang'ono et pachizunguru amati pasho si complete ya kuti zonse ndende ayi palibe kamwaikina kake wokatsoka kuti ukhoza kutani kutenga ndifake kunena kuti uphatikize circumcision yopena ndulidwe wako mbo uphatikiza ndi njira zina zimene zilipo kale monga kudziretsa kukhulupirika ndi kugwiritsa ntchito makondomu
nasabuneni
okay.
Nenda kubwino sinali zabwino kubasi ndithu ndi nkhani yake ndoti iya mdulidwe wa bambo umene tikukamba kuchiti ndiye zonse zimene takambira nako zokhoza za mdulidwe wa bambo ndipo ndakhutisidwa nawo ineyo ndakonzeka kuti mawa ndayenera kuti ndipite
mawa
kobasi ukuoneka pankhope yako pabwere chisonifa chani
iwo sangopanga zimenezo kuti ndipange ineyo kuti ndikhutisidwe nazo koma kwenera chipange chinthu cho kuchokera mumtima mwako
sikuti chifukwa choti ndikapita kukapangisa ndulidwe ndikuti iweyo usangalale ayi komanso chifukwa cha zowonjezera zina zimene atifotokozera zokhuzana ndi ubwino wa ndulidwewo ndi umene wapangisa kuti ndikhazikikeno kuti ndinani ndipite ndikapangise ndulidwe wa bambo Zulu ndisa napite kuchipatala kukapanga nkhani ya ndulidwe umenewu maganizo mwanga ndinali ndi chithunzithunzi choti mwina kukangokhala kungofikira kulowa muchipinda chweti basi mwina madokta ndikubwera ndi zinthu zawo mwina ndikapasidwa liuli yaloti mwakonzeka mene zimachitikireti ya basi mwina ndikugwira chida changa basi nauti zimene zinali mmaganizo mwanga zulo ndisanapite koma ndi mmene zinachitikira zoti sindinazindikirenso poyerekeza ndi ganizo limene ndinali nawo ndisanapite ndinangodabwa kuti ndauzidwa kuti wamva chani pamene ndikuti palibe imene ndamva ndinafunsa kuti chachitika ndi chani pamene akuti basi tutadula ndithu ndiye chinali chinthucho choti ndinangosekaso ndekha ndimene ndimaganizira muja si mmenenso zapa ndisachitikirapo
jo adapita kukapanga za ndulidwe anamuza zokuti akhale 6 weeks asanagonane ndi ineyo ndi ndinachiona ndi chinthu chophweka choti itha wachikwaniritsa ndi sichinapereke vuto linalilonse ku moyo wanga kapena wa iyeyo
kupezeka ku chipatala pamene ndimakachita nkhani ya ndulidwe kupezekako kwa chibwenzi changachi kuna ndipasa mphamvu zapaderadera chibwenzi changachi nauso chinatenga nawo gawo chondilimbikisa anulidwe babu meneu poti panopanda chiti ndapangisa umenu umene ndikuona kwambiri kumbali yanga ndioti poyambirira ndikuchita kuzwa kuti ndili kondi mwai kuti sichingakhale chapafupi kutenga ku HIV chimene ndi chinthu chabwino choti kuyambira pano kupita sogolo ndikhala ndithu ndikuziwa chinthu chimene chocho ndulidwe baba mbumene ndachitisa zulo uli mkati kumaso kumapeto kwake panali ulangizi umene ndinapasidwa ndipo ulangizi unali kuti usati ndulidwe umene mukuchitisawo mukhangani ngati mwalandira ngati warrant kapena ngati passport yuti basi mwatetezeka kuti mukhoza kumakangopanga zogonana mwina kuganizira kuti simungakatenge kachirombo a sizoona